mugambi washikirijwe uyu munsi twashize ku mukono hagati y'abaserukira y'amashyirahamwe aserukira ONU mu Burundi hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ku rwego rwa Leta y'u Burundi n'umugambi uje gutera intege uje kongereza ingufu ku bikorwa byari bisanzwe bikorwa mu kurwanya ikiza roho nyanganda SIDA bari basanzwe bakora ibikorwa byinshi nk'uko twabyumvise kuva mu 1996 kandi ibikorwa byadushikanye ku ntambwe ikomeye cyane uyu munsi rero hashikirijwe umugambi kugira ngo tuntambwe dushimangire intambwe tumaze gushikako mu bijanye no kurwanya SIDA ahanini uyu mugambi nuwo gushimangira kugira ngo intambwe tumaze kugera ko ntizosubira inyuma mu bijanye no kurwanya ikiza SIDA mu Burundi umugambi dushize ku mukono n'uzomara n'umugambi w'imyaka itatu kuva mu 2024 gushika mu 2027 uwo mugambi ukaba ufise uyu munsi ku biharuro turiko umugambi tuvuga yuko ubu wababa hafi imiliyaridi 40 z'amafaranga y'amarundi n'amafaranga aje kongereza ayandi mafaranga asanzwe akorera mu gihugu akoreshwa mu gihugu muri uwo mugambi wo kurwanya SIDA kuko dusanzwe dufise n'ayandi mafaranga menshi yo kurwanya SIDA atangwa mu buryo bwa Leta atangwa na USAID hamwe na Fond Mondial uyu mugambi rero ni umugambi novuga wo kongereza ingufu kugira ngo dushobore gushikaho amafaranga twari dusanzwe dufise twakoresha atashoboye gushika niwo kuzamura rero kugira ngo aho tubona ko twari ko turazama mu bijanye no kurwanya SIDA dushobore gutera intambwe tuje imbere rero novuga yuko n'ubukengurusi ku gihugu cy'u Burundi kandi cyane cyane mu gisata cyo kurwanya mu gisata cy'amagara y'abantu cyo kurwanya SIDA kuko tuje kongererezwa ingufu aho tutari twashoboye gukora neza tukazoshobora kuhashikana uburyo ahantu uvuga cyane cyane mu bijyanye no kuvura abana barwaye umugera wa SIDA kubashyira ku miti no kubakurikirana ndetse no kurwanya ikiza SIDA mu buryo buteye imbere kuko tubona yuko ugaruka rwasubiye kwandura ku rugero runini umugera wa SIDA uyu mugambi rero uzodufasha gutera intege ibikorwa bya bisanzwe bikorwa kugira ngo dushobore guhagarika burundu ikiza cya SIDA mu Burundi